Yenza lula ke oko kulandelayo. Usebenzisa ntoni? Ii-exponents zakho ezi-range. So sine-cube root yazo zonke izinto ezingaphantsi. So ke le nto iyafana nantoni xa sinofanele uba siyichaze. Ingafana ngu-64, a to the power 6, b to the power 7, c to the power 9. Zonke kaloku ezi zinto zikhumbule uba uyafana uba uzonyuse ngu-1 over 3. Ezi zinto ke ziyafana ke xa sizithetha ngoba kwemithetho ye-exponents. So uzukhumbule ke xa sinyusa izinto ezingaphakathi kwi-bracket nge-exponent ithetha ukuthi yonke into esiyonyusa ngantoni ngalaa nto iphangaphandle ze sithini esiphindaphindi. So le nto izolinga no-64 to the power 1 over 3 umphindaphinde ngo-a to the power 6 to the power 1 over 3 umphindaphinde ngo-b to the power 3 onyuswe naye ngo-1 over 3 uphindaphinde kwakhona ngo-c to the power 9 nayonke loo nto yonyuse ngo-1 ongaphezu ko-3, 1 over 3. So masike siqale silungiselena ke uzukhumbula uba u-64 onyuswe ngo-1 over 3 uzayiqaphela kuba u-64 yintoni? Perfect square. So sizawuzama ukuyenza intoni? Sikhangele amanani angena ku-64 angashiyi nani elingaphandle. So ke so uzuqaphele ke lo iyafana no-4 to the power 3. So siqale ke uzenzele noma kusecaleni ephepheni uzame ukuziqondela le nto yenzeka apha okanye ujonge ke intoni ii-factors zayo okanye amanani angena kuyo. So sino-2 times 32, 32 abe ngu-2 mphindaphindo ngo-16, u-16 yena abe ngu-2 mphindaphindo ngu-8, u-8 abe ngu-2 mphindaphindo ngo-4 ze u-4 abe ngu-2 umphindaphindo ngo-2. So uzobona uba u-2 uyaziphindaphinda ngokwakhe kangaphi? Kathathu. Okanye I mean ndizama ukuthi uzoqaphela uba u-3 uziphindaphinda ngokwakhe kayi-2 okanye uzobona u-4 uphindaphinda ngo-4 kangaphi? Kathathu. Uyaziphindaphinda. So ibingakhange ifike uba u-64 uyafana no-4 to the power 3. So ungaqale wenze ngolu hlobo ke utsho amanani angena kuyo ke ubone uba ngolo hlobo na ungakwazi na ukhupha bani u-64. So ke uzobona uba o-4 bethu abangaphi? Bathathu. So ke loo nto izasinika bani? U-4 to the power 3. Usinika bani? U-64. So uzukhumbule ke uba sizofumana ke xa sisombulula into yethu. Comment ke ndiyibhale kuba uzayibona uba yenzeka. So uyamqaphela uba u-64 ku-4 to the power 3. So uno-4 to the power 3 umphindaphinde ngo-1 over 3. So loo nto izawuba njani? So mandiyibhala apha iphi enkulu. So ngu-4 to the power 3 ongaphezu komnye u-3 kuba kaloku uzikhumbula siphindaphinda ezaa zinto ezimbini. So apha ke ngokwecaleni uzawuba no-a to the power 6 ophindaphindwe naye ngo-1 over 3. So loo nto izasinika u-a to the power 6 over 3. So ugqithele kumgca ongezantsi ufumana uba sino-b to the power 3 ophindaphindwe naye ngo-1 over 3. So loo nto singaziphindaphinda yintoni? Ii-exponents zethu. So sizawuba no-3 ongaphezu ko-3 ekugqibeleni ke ube no-c to the power 9 naye kaloku ukhumbula uba uphindaphindwe okanye unyuswe ngo-1 over 3. So loo nto izosinika u-c to the power 9 over 3. So xa yenza lula ke le nto uzaqaphela uba leyo kuqala uba ngu-4 to the power 1 kuba loku u-3 no-3 bayathini? Bayasusana. So sibe no-4. So a to the power 6 over 3 izawuba ngu-a squared. U-b to the power 3 over 3 izawufana ngu-b onyuswe ngo-1 okanye u-b yedwa. So c to the power 9 over 3 and uzofana no-c to the power 3 ube ngolo hlobo ugqibile.